Gere mama, gere mama, wanani one agere. Wata usaga mtama wa ubuye wenyewe.
Oh, yeah.
Lete viti.
Warumba henya!
Henya!